Ma kidieny mar ariyo mar chenro marwa mar duol koro wan gi wendo wa modhial Dr. Davji Atela, jagoro maduong' KMPDU kata Kenya Medical Practitioners Dentist Union. Wapenjo ni be uyie gi ng'anyo mar lakteche. Davji, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Mokwongo idhi nade? Aneno ka pod itweyo wiyi.
Ya, pod amuonyo yien. Ing'eni gija kanogo wiya kasto nodhi obarore kasto remo nodhi odonjo iye koro kanogol remo ne otimne iluongo ni surgery. Koro pod yiene mang'eny mamuonyo mageng'o iluongo ni seizures to gi convulsions. Ya, koro pod ane yath matintin. Lakini ing'eni sama ichungi wach mar dhawo kailani nyakiyie kata miyo wachni ngimani. Yeah, so we are out for this thing ma oye kata ngimo wanyamiyo. Koro sani wa focus is strike moketo ni mulo kata ngimo.
To ma be ntiere ng'amose tere kata mbele doho e wach mar hinyruok mari ni nikech ntiere jomoko ma be osekelo propaganda moro ni ntie kaka un uwegi emanutimo wachni.
Ing'eni ma gima ne sirikal opango nikech kanochopo chieng' tich ariyo tarik 26 nonyisa ni maandamano mwapangono kik adhi. To mago jo intelligence motiyogo monyiso kaka wan gi deputy ni maandamano kik udhi nimar nitiere gik ma sirikal dwa timo mok gidwa joma pingo. Kochopo chieng'no to nyiema nonyisa gino gochona dipara. Then wawuok e ng'anyo demonstration kwawuok Keme auditorium kwabiro nyaka Ministry of Health kata polis mane nitie buru achiel ne onge. To kwachopo Ministry of Afya of Health kacha koro wawuok mwaseketo petition wa to polis ma CPD ma OCS ma Capital Police mane kutemo wetu wawuok kudhi mwalo to adhi goli oko. To nonyisa ni gokinyi noore mondo oriembwa to notamore. Masani kochwere nyaka koro timbe oseyudo orders. Kwingine wacha ni no nogolo notice mar ndalo adek ndalo ang'wen to nego bende ogolo mar ndalo adek. Mano yino mar dhi mondo wadhi ka treasury mondo ng'i wach pesa mar jopuonjregi. To wacho ni sawa idhi neno. To kaka wana wachaka chaka wuoth matin kwadhi mbele kuchopo karibu mita 100 kende mochiegni buta to noloso bonde cha moketo tiaga kanista cha. Makoko bayo to nogawo ya direct. To nwanji prare ye mbele. Kuru banka nyo yido ka jo Ministry of Health na wacho ni an accident. Ukonya bedo accident ki ilenga yiku mwane ochomore. Madu debi yido gol ta niu ya pa ni wach machiel. Kich mwane mano imu. Kwa jani, mawiki kumatimore. Lungu ni mawiki kumatimore. Kich ipango gimono kotimore. Ni mara gimoro mka yana accident. Dugu ngara chile ijo kdeteka. Tok ma an kenda eji mia uchel mane wuotho chieng'no. Yes.
Tukoro waduga ne ng'anyo kaendi. Yeah. Usetemo bedo kutemo romo gi sirikal. Yeah. Utemo romo mokwongo, mar ariyo. Kawuono ni, no kubedo kata piny, nuwuoka wuoka. Yeah. Ang'o miyo kudwa go mbaka gi sirikal mondo miji winjre?
Tiba, ing'eni sirikal emo ng'anyo. Wanaka dakteche, wadhi warewore mana sirikal ng'anyo ni. Nimar, iga mar alfa rio kapaga birio, alfa rio kapaga uchiel, nwabedo penjigi sirikal, kane wane strike mwanda lo mia chiel cha. Mwa winjure, yore mwa winjube ni interns, dakteche ma otiegore, nukubeni yoro siputene mwa doko njotuo. Nwa winjure yoma, shara mwa nubeni nukubeni chulo wa. Nwa winjure yoma, mara medical cover. Nwa winjure gigite. Chidu wakuro, nwatiru kia kasirikali do, mara weche maga basic sale ma CBA. Chidu wakane gitamore temogi. Makoro chuno nya koro di mane ng'anyo ni nyakwajon gi ng'anyo magintie ni mondo gigi otimre. Meeting mosebedo go gi sirikal gin meeting mwacho ni en konchele makelo wach wadhi wenyiso gi ni mae winjruok mane gubeno bedo tek 22 dwe mar achiel mabedo gi minister mar health mwacho ni interns mosetieko school 1,300 gi onego beni orgo siptende mondo gikony jopiny kech dokteche onge to giwacho ni gidhi orgi tarik dwe mar ariyo. Kachopo dwe mar ariyo, gitagi nyiso ni gidhi oro gi dwe mar adek. Kachopo dwe mar ariyo kanyo kendo, ka interns go dhi kendgi kanyo, dhi nyiso gi ni bool gi dwe mar abiriyo. Koro nyiso ni sirikal moko dwa timo tije.
To sani ni giwacho ni gidhi ndiko gi idhi ket jogo lakteche matiegore dwe mar ang'wen.
Yes.
Ma en winjruok, mane un godo koso ooyo?
Nok en winjruok, ne wabet piny. Ma in fact, waziri nowacho ni an ema naluongo meeting. Meeting noluongo nikech an. To po bedo piny po wuoyo, to wacho ni polisi mantiere mar dakteche mag interns gi nyaka loki koka okterogi e tigo tarik achiel. To wapenyo ni ang'o miloke gi, ang'o marache gi nyaka loke. Nimar gini en winjruok mane bedo go dwe mar higa mar 2017. to wacho ni a mane kaka ibo tim. To waduka yudo bang'e ni kara ne en gi ne gin gi mpango gi SRC ma giduoko msache mag dakteche gi 91%. Kadakteche mane dosi 1,100 gi 50 sai ko dhiro 30,000. To mano 30,000 jakidi mai mar social mar chief jakidi mai mar housing leave jakidi mai magite. To gipango duoko mana mago kende piny. Giduoko nyaka mag dakteche gi kono winyore gi 2017. Ko ingine e kaka uchumi matek sana ni. Isebedo ka in gi loan, isebedo ka ithagori, to ng'ato nyise ni nyusachi cha itaki mai. Mano mo wang'anyo mo wang'anyo ni. Wadwa ni daktete go ndike mo idoko njo pin. Wadwa ni pasi mani wa yudo yikacha. Obedi kiktugo. Kichimane ya magedwa kiti mosani. Mano mino kasi ospende, nyo cha iti waloro ospende ma county skende. Nwa yo sitar mara Kenyatta, gimar MTRH. Lakini ka uono nwa wacho ni ya ospende nga kuro lorte, mono serikalo chiewe ni ndo magene tiere ni. Mono kigeni, onegubeni gimio daktete ya kadwaro ni.
Erumu mara riyo no, jaten miga umuchung ni thieth, Susan Nakumicha. Nuhuwa kwa wakomungi sojo peji ni nuhu winjuru mabera. Winjuru ni nyejo mao, yule kteche mwene kubene tie gore, indiko duwe mara nguwen, tarika chia. Unku uok, ni unge winjuru uok. Ngano ikinduka mariambu mwundo jo peji?
Acho ni, kabine sikita ni mari uundo ji. Ingene gintire, yumoro mar PR. Wacho ni agini timore waloso gigi to kwalosi. Ineno. Kichu, ayisi ni wasebedo kwa duma na chiel, to wacho kitero gidu mara reyo. Duma reyo bedo kwa depin, wacho kitero gidu mara dig. Duma na dek kwa bedo kwa depin, nyocha nyoro no, wacho gidu mara ngwen. Kono kakponi gikmano komit igi ni wasa kado gite ok timre. Kono anganji iswa ni madhe timore. Wacho kono kwa fuenyo, ni kare en pango mana enge maduko msachi jipin. Nikesh magi mwana yudo ka uono, tas mwana yuka, narmena yu singa alof miyacheke pura bich, kain daktere matiyo, sani kwa ordi yudo alof pura reyo. Ineno, kuruma ichelunga itere jela. Ichelunga ilo kuslave.
Magi luwenje mpugure, wadhi huwe wach mara msache dakteche mwadu wakpenye non. Kichu luwenje mwagoyo sani, tene marandeko joma tia gore.
Yes.
Tuka uono bende, nuno gubenuro mwagi jo leba. Yes. Tuka rumundu bende penye, tu uoko dheoko. Manu bejo mandu warogo mbaka.
Yemana timore kai, ingeni court nugolo order. Nwachu ni, wach mara thieth nyo, kene wach mara awacha awacha. Eni wach nyaka sirikala kao mutegu. Mwachi ni, emiti mwadhi ya kawo, nwabedo gi head of public service, wabedo gi cabinet secretary mar labor, wabedo gi cabinet secretary mar health, cabinet secretary mar finance. Mwachi ni wabedo gijo kotu, gijo FKI. Tukwa di emiti, tuwedo kajo gite, ojuni wabedo gijo COGB, council of governors be emiti ni. Kwa di tuwedo kajo gite, orunwa lawyers. Ma, ni wankanyo gi lawyers, madhi ya pagaburu. Tupuja ni, kwa ni wani court? Ni mar lawyers gi, okunya loso decisions midwaro. E wach mag thieth mwana wacho ni. Ni malgi nuhur giwara mara mako wach ni. Kwa wach ni akara kaini mara mara lawyers, wame kakua wela wa mundu bedu kudu, ulos wach ni.
Makulu umbe nuhu wela.
Makata conciliator, conciliator mara ministry of labor, mwana chungu ni wach no. Nwa wach ni apana, jok muhur giwa, genjok manya loso wichi mag dakteche. Mungu wach ni ministry gotema mara varore. Mwesu ni sirikali mapodo nganyo. Makata taku dokumentisa ni majini gomara hospitendeni. Wano mao kwa hana mwatimu. Ma sirikal ema kelo.
Sirikal wacho ni sani pod gionge gi pesa. Mar chopo winjruok mane un godo mar higa mar 2017. Nikech pesa onge e sirikal ngima. Magi kwanyo matin. Bende ok oromo chopo singo margi. Be une gi uyie gi wachno mokwongo to be uyie mar miyo gi thuolo mar manyo pesa mondo mi gichop singo margi.
Ineni Trevor, sirikal ni wasebedo gugi gopeny igni mang'eny. Kata mana iga mar 2022 nobedo peny kogolo notice mar strike. Mano wendo kubeni chakura iga mkwala dumara tereka uchiel. Mwa winjo regi sirikal ni gigigili loso. Wasign agreement tereka ngwen gi governors, council of governors mano chungu regi governors akaja mwasign gi minister mar health cabinet secretary mwa na kumiche. Mwa winjo regi gigie bar iga mar health program deki ni giloso. Ana isini kuchupu dumara rio, onge magibana gitimo. Negimi wa report mantile halfway. Kono wa realize ni, esirikali wacho wi wach UHC, lakini priority maragi onge UHC. Ni mara, mwondo bedi UHC ubedi, gikumodo rogi nyakatemu. Angumodo rogi, mwondo nikidak cheche manu tegoregi. Oleni mwondo nikidak cheche mwondo bedo siptendegi. Oleni mwondo yedi ubedo siptendegi, mako nyonjo tuwo. Tumogi tema nwase jenegi de temo, toge temo. Kono thothu nedakta ya ni hospital, chido kama miyumoro biiru mantiri gemajensi, tu yath minya miye onge, kuru ini ni makangani to. Mago shiri was strike mwadhiye ni, olwa ni gigo golo ko, olwa ni yedhe go bedie kanyo, reagents obede masri kide hospital masrikal, okini taguri, watch mar shift, social health insurance fact, act ni, olwa ni kangato obedo gi kadno, kide hospital masrikal, to yudu daktari kacha, nukubili konyuri. Mano, matine ni lwenye mwano goni, gomwa gomwa goni, thoth nega mwadhi konya henye ni maranja japeni.
Okay, mabijo penyo bende penyo ni tere dwache japeni ka. Nkechi, given, chalo manaka gimene yuak lakteche
manitie. In fact, gini te eni marjo penyo. Mokuongo, dakteche lafachiel miya dek wadono ndekigi. Kodhi, accountants. Gino gini tedure. Daktari di tedo japeni. Di tedo jatuo. Makada daktari beka tuto nekubeti yuzi daktari moro. Yeni mganga ajigangi. Mano ki mokuongo. Mana riyo, odo ni mwono accountants giokete budget. Ma iga kaya gini ko dakteche kaka wandiko polise, kaka wandiko jupuonje. Mwono spiali kikipele bende gina kiosu kanyama barbari dadi. Maka ngaro de hospital, tobo edo udi chengu mangeima. Samoro chune ni yaki nindi kanyama kukine daktari. Mati, wachako duwa kwenye hospital kai, kuroket budget mani agents ntire. Kaka bill maite, kakti maite kato mara FIF. Unogishwa ni hospital kanyama ntire agents. Hospital ntire yath. Magi kumago orene. Ma thotne jina yoni daktari yogo onganyo. Lakini daktari onganyo mwono mbe niko di kartij. Tubeni otiyo mundo neka jatuo dok dala. Okinje tu mbiro hospital, intije mangiyo ni ma osetho kuzo, kuzo maponi gima. Mane gima korona watim.
Tuseche munga anyo no dong jopenye gibe mapodi denyore. Begin be magime doton. Kesi gini uto giwa chini une mune gube nukonyo gitu nganyo. Koro gite mnango.
Ingene sana kika wacho no, nga munga anyo kaya nsirikal. Nkechi, the constitution wa katiba wa article 43, wacho ni the right of access to healthcare is the role of the government. E tiji sirikal. Mwisho ni serikali mwone gubeni gigetimore. Kuro samunga anjini, waduwa ni mwono jopin, mwene nganyo kwa waduwa, mwono serikali mantele gia right maru provide healthcare ni, otim duwaro no. Ni mar, kapo ni wan essential service providers, nangu angu me jokio kendeki, kawa adire wako wanyo jopin, nangu jio kendeki tich, kawa koko nyo jopin adire, nangu winyo rukumeto ugi serikali iginyabirio oklosi. Kwa kwa nyo serikali adire, kwa kwa nyo kwa nyo pinyo adire, nangu hospital mwati ya onge yedhe. Kuro, jo peyo ni kupeni konyo wa mwondo wa kete sirikali uwajibika. Obeda accountable, ne teach, ne tax mwachulo.
Tukuro, beune giluro moro, ni nganyo, ni kako medo dito, jo peyo ni medo inyore, kendo mokonya katato.
Mano, eni midhiero malita inyo, kendo gima, umyo kuchokodo kata malungo wachima nganyo ni. Tunwedo ka sirikali ose nganyo, molo wakata. Ngeji karakotu kata dona, nyo kane gidiye, ngeji wachino. Lakini sanyi, une kupeni jo peyo chungkodo wa mwondo, kikani ni didalo mangenye. Ni marajo serikali mawantile kwenye gini insurance wakuma dongo maka gituto gini pinji maongo. Tu wana kada kiteche wachali gijo pinji sani. Ni marakatuo kata kada kateri muru tuo nyaka jicho hurusu nyeso la mnuhuki kwenyeri. Ni marajo insurance mane wangocha dogo loko. Pesa wane nga, pesa nga doweo payslip, payroll mar medical allowance lakini onge bima makonyawa. Kuna iso ni daktari biyana kakaka enana kakadhano. Nibacha kini yokendo, beni ene social service provider, kini ni petrol station. Ti hizo jini, anangi kadi mali social service provider. Ogibi mi mafuta. Uipe njini RFS na mechu logo. Kini, kida ke hot, mechu lo rent. Nyakechu lo rent. Okuwa jini daktari. Kwa daktari enana kakaka ngatu machielo, teach magi timoni, kichacha lagi teach mar engineer. Teach mar lawyer, teach mar jogite. Emani mari emangi madhano. Kwa nekubeni ubedo priority mara serikali. Okumana uwe magi uwe pile pile.
Todo bende no wachununu uketi nganyo ni tenge mateni. Do ni eno kubule wachek mara.
Ini do nungulo oda mabere kabisa. Do nungulo oda mkuwongo mara rio, mara dek, mara nguen, mara beach. Kanyi so serikali ni odi ubedo penyigi union. Mondongia ni nigi kumagi mara tago daktiche. Kaso gigolo oda mara uchiel. Manyi so ni kuru wa suspend strike. Mwisho ni oda mara uchini yu kenya timo, ka oda mara beach, angwen, aria deki ni poko timo re. Mwisho ni saniye kaji ngeo jumanye contempt mara court and serikali. Alafu kendo kita kengeo penye kengeo, the right manjele constitution, the right to strike, niye constitution mara kenya ka. Tuwebe entire ILO convention 98. Mwisho ni mwondo wadhiye nganyo ni, nyiso ni wase temo kakwa nyalo mwondo beri kisirikali penye mwondo loo switchi, to gitamo re. Nyiso ni gizibiru hake nganyo. Kono nganyo wani, gikuwa somo gikende, eteko ma wangumul marketo giemesa mwondo wawinjire.
Achil gumajo sirikalo wache ni ndiko jo tiegruok, makuru sitiko, lakiteche musitiko sumu mwondi gubeni tere tiegruok, maini internship. tek nikech sikunde golo lakteche mang'eny mokalo namba ma inyalo donj godo e chiro mar lakteche. Mano be nitiere adieri kanyo ni jotiegruok ng'eny kendo lakteche ng'eny moloyo kaka inyalo kawgi mondo ondikgi.
Ng'eny mano, mano paro matin ma joma nie sirikal nigo. Ten paro ma awacho ni akieko mage kwanye. Nimar tura king'iyo iga ka iga wan gi dakteche alufu achiel kende ma graduate e universities ma Kenya ka te nyaka universities ma oko. To shortage ma wan go mar dakteche Kenya ka gin dakteche alufu prabich. Manyiso ni ka bende sirikal ndiko dakteche te mo graduate mondo ji odhi osiptal to kik bed seche 12 bro ka wa igni prabich mondo wandik mago. Kore no ka dakteche onge. In fact, county's hospital, king yogi kata, kata kod no wacho ni watim wangi bare minimum, mwanyalo service mwanya provide. Wanyiso counties mwono kele, wanyiso ministry mwono kele, wa list mwono bare minimum. Yido ka ikelo list, makalo subsidi woki dhiyo, kibidu dereji mwacho go. Yido ka a sub-county mangima, mantegi level 4 karibu adek, nigi doktari achiel. Kolo thothne, jomaye nyorewe chagi, gin jopeny. Wado wanga tutuo, ito subsidi jisini ingi alsas, gini ngamani ninyo kin doktari. Kiji sikama ndalo mangenye, machimuro kithi hospital, moro kithi jora mugi, oginga, kata kithi mjerech kisumu, Eldoret, kata kibiro KNH, kido kaya ni cancer, osecha mimo di mana stage 4. Kijo, mwane nini, ndalo mukalo, kana ginyo mko chiyo, gane mange tu maingo. Mwane nini mwane nini mwane nini mwane room. Mwane nini mwane nini UHC, ngeyo, nijo mange yo tuo, epenye kucho. Gijo motie gore.
To daktari ngini tiri jomoko mabeseyo ni kata lakteche kata matin manitire go. Ero poko giromo konde gimoromo kake wacho. Kata matin manitire go dega mane clinics magie magitie. Karmono gibedi kamuni gubeno degi nigitie. Chakro kinya go diambo. Ido ka daktari ubiro kamoroma na matin. To chako guo kodi e clinic mare. Ungisi ni rom kode kuro.
Ngini mago weche mago fuambo. Weche mago fuambo okinyaka o mateka. Gijudo ka chief officers ma counties moko, kata governors moko, ema wacho kamano. To governor, mane county, kanya wacho ni daktari mondiko, oktitije, to poko kao disciplinary actions, zizuni any incompetent. Kata ngati mwono manya, ngati kata manja penye mwono, ja tuotu wacho ni daktari ni, nune kubini tiedha, to adhika mwono, kutiedha kato, kati okundu tiedha, ukone kubini kao mayot, une kubini kao tuwa ni kichi, une kubini tiedhi hospital masi ni kalka, gidaktari ni. Kuro, maya ni wanawichi ma iji fuambo, mondo jongeni a elmeriam kasi ngena di travel be ngada ko hospital to ngada ngata poneno kuro ko lab coat ma white upani en daktari ndi jo biro hospital ka mu kelo ringo ma uge bucha gime kuro ko ma lab coat o gin daktari kuro ne ko bini jingi ni ngani ba thiri benda kari ya dia
to ma o gino gi yie ni laktache betimo mar gi gi ni gechi tiri moko mo seneno ma tiyo kari gi
seneno atuo mar mane kawo gechi gin samo kawo atuo ni inzo ni in meet okidwa ke loso kelo weche ma loso wach ma thieth ni ni mar wan ka tuo ka ilak wagi uko biro no toka atuo wakichwa samo wadwa ni doctors on deki oro in daktari bino gumi value ne jopin samo ichulim sarani nyaki thieth ji samo ichulim sarani nyaki biro hospital makan tiri in fact every disciplinary action ma county o kawo kata national government o kawo iyo ka CBA okay ni yudo nyaka bedie to thothne no ngiyo kaka mar Kiambu county kane ukawatua ne daktari mo wach mar negligence to yudo ka daktari no oni ngiyo jatuo ta jatuo odhi otho to bangay pa duke ka kembe si duog ngiyo yudo ka daktari da chudo tulu biro gi emergency manu gbeni nte yedhe ma hospital no nego to yedhe go tene onge kata mana ICU nokti koro kalmoni wach daktari emanegi negligence to yudo ka county mane entire no karasta mane entire no mane ko miye support mro konja tu
counties makoru wege geto giwacho nu nango nikech ngini thieth to koru ni county
ngini extract mano wulo ni kada counties no support ne odwa ni sirikal maduong ome county single fangwen alfa billion 425 billion ni mar thothne pesa dong ministry of health ka to watch mag thieth ni counties gi koru wana odwa ni counties od pesa mangeny manegi dwaro cha mondo wangiye ni ni pesa ni mangeny ni kage yodo begithi loso wach thieth ni mar thothne pesa mar budget ilo ka budget mar counties en 9% of the national budget to gini mani gini gi healthcare gini mani gini gi agriculture gini mani gini gite kwa hiduka watch mag thieth ni dok peny matin deteriorate ahenya to watch mochimuhoge dhembele kwa kata mana buwaro wa ahenya nyane nolo ni counties ni pesa mangeny magate budget conference mabiro wadhi chung ni mwondo counties o mi pesa mwondo wangia ane niko counties gi may pesa be gidhi tiyo gi pesa ni yot mar jothi mar miyo ji thieth kar barore
e kind sirikal maduong' gi county kaendi ng'ano marocho chenro mag thieth kaunung'iye kaka lakteche
ing'eni wasebedo counties ndalo mang'eny to wabe wang'iyo ni pesa dong' malo koni koro apani en ana approach manoro both counties to gi national mondo oriewre mondo wach thiethni ok en aena wach mar ugatuzi nikech kochopo kar finance tiwacho ni health is devolved kochopo kar kumantie pesa ka primary health care madonors ogwele pesa iwacho ni aa iwe chini koro mar national government makoro gin mebe timo primary health care to constitution wach mano wach mar jo counties kochopo wach mar sani koro nitie strike iwacho ni ama health nie counties koro sirikal maduong' yiero chieng' ma ginyalo keto wach mar thieth nie kaunti gi sama wach mar thieth nitie national lakini ideally healthcare en wach ma onego bed ni ing'iyo holistically. It's a shared function between national government and county government.
Seche mukoro bet piny kudhi wuoyo gi sirikal, ang'o mupedhe mesa ni magi gik madwaro ka koro inyalo yiero nwa achiel ariyo adek? En ang'o ma umoko malich ma ok nyal losi?
In fact, napedhe mana ka. Gimokwongo ma modwa notimre kabisa ni dakteche modwa ma jotieko ka umi barua mar dhi tich. To migi barua ma machalo maluwo CBA mane wasign 2017
mago manotieko tiegruok
gi
okay
achiel medegi mano gimokwongo manyaka tim
to gidhi tiyo kanye
gidhi tiyo hospitali mantie counties gi onge ji hospitali go wadane gidhi
to ka pesa mar ndiko gi onge
pesa go
nitie hukum gi achiel kachiel
kwa nitiere priority ema onge ni mar ka koro pesa wanyo ka tens billions nitie ka pesa mar innovate is kaka ute mantiere got kantie ka pesa mar kata mar wuotho nitie ema na priority ema onge
boseko kwano ni ka koro ndik lakteche 1,300 muwachogo libedo pesa
en 1.3 billion
e higa
gidito gimana higa achiel en 1.3 billion mno giyud licenses gi mno gitag tije moko koro en 1.3 billion sirikal CBA mane gisign 2017 pok gichulo wakara siling achiel pesa mano medore koro sirikal ne gopo mar billion adek orere gichulo pesa no
na koro wasimano wasedonjo bilion ang'wen.
Wadwaro ni sirikal omiwa insurance marwa nikech pesa wane ging'ado 6,000 dwe ka dwe. Wadwaro ni gimiwa insurance covers wan go no. Wadwaro ni sirikal otieg consultants kaka matimo oncology, kaka matimo surgery, kaka matimo clinical pharmacy mondo jogi odhi okony jopiny ni mar pesa no nitiere budget mano milion 200. Wadwaro ni sirikal oket yedhe obedo osiptal. Maka jiwe hospital kikubeni wathagore. Ubedi gi emergency drugs, ubedi gi edema, ubedi gi reagents e lab. Maono gi maodo haru manu, mwono jopenyo okonyere. Maono mantire...
To ngano madhi wacho ni kuro yedhe yoromo, kata yedhe yudung. Tire chik ma wacho ni yedhe marom kama unego bedo hospital makama, yedhe ma kama unego bedo hospital makama. Kasi tire moko ma wacho ni tire yedhe hospital moko mabeni imana gi yedhe.
Jiwe hospital level 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Kakoro Kenyatta ki UTRH mwago level 6. Tindo kama mwago hospital ni ma... sirikal maduong' nitie pesa mamiyogi every year mondo giran. Lakini hospital ma counties gi, kata grant manimiyogi chon sani koro onge. Koro yudo ka hospital maduong' kaka koro Jaramogi, kata kaka koro Nakuru level 5, kata koro Coast General Hospital, yudo ka ok ginya rengo. Ma chuno governors gu mondo ka mana loan mondo ran gi. Yudo ka, kama natimore, nisini ok ginya ndiko ji, nisini ok ginya chulo KEMSA sama dwarore, magini gigop KEMSA madhi billions mang'eny. Yudo ka reagents ok ginya timore. Wala ni mago losre. Wala ni mago tim. Nikech ne gintiere manifesto ma sirikal, lakini puko loge. Yes. Gima chako doke, wala ni CBA wa manyien ma doso gigi o bed signed. Ni marma di konyo jo penyi kabisa.
Tukuro sani, ango ma ni wacho ni sirikal uduoko pesa uchien.
Ntire allowances ma wayudo, melungu ni call allowance. Kati ngini daktari ka ntire hospital kaja. Ena nyoko pere budo hospital sate. Ilo ni call allowance. Ma, nwa nwa ka auditor general o wachini mwendo duwok pain. Nikesh, nwa yode CBA ma 2017-2021. Koro wachini pasano duwok pain. Nus. Yaki yodo ka, msara mane jo interns yodo, ma nwa negotiate CBA, o duwok pain 91%, o wene ki ma 10% kende. Ma 10% no kende kujia kata romo ge fair maradhi teach. To kwa ngiyo payslip wa, to wangi taxes mo duro no woyo. Omedwa ka housing levy mocha kore kendo. Poko wa igol ya kaneketi. Kata na court no golo order. Sani wani gi shift ya bibiro ka. Wani gi tax ma. Wani gi cost mar living odhi mbele. To daktari nomed pesa mugik higa mar 2016. To inflation ma piro ni te poko ngi. To kan pesa manomed higi cha poko reflect pero lwa. Yes. Sili koro wacho ni ama koro oromo. Nyaka teme koro.
Sirikal wacho ni wasebedo kwa uwe kwa adige wacho mar nganyo ni. Giwacho ni koro nyaku lock chike. Kata mara jo lakteche madhi etiegruok miluongo ni medical interns.
Yeah.
Achiel kuom chike magiwacho, en ni onge kamora mora mochuno ni nyaka ng'ama dhi tiegore kata ng'ama miluongo ni intern mondo chul. Lakteche kende interns michulo kendo chulo mana mudhuro. Giwacho ni mano chik monego bed ung'iyo kaka unions mondo miloke. Achiel, nikech pesa onge. Ariyo, be onge kuonde moko michule ga interns. Mara dek, be nitire jomoko mutiyo godo mabe ok chul. Kaka clinical officers nitire kanyo magini ka internships gi lab technicians moko be ok chul.
Ingeni, king'eyo, clinical officers ichulo. Lefi miyachel ka paga bich. Kana nurses ichulo. To, chudu ni, oken, ingeni, trebasa mangaro di teach. Mangaro ko, daktari, nkich, sama intern o ores hospital, oken, japunjwe. Enga mo sitieko ma ene motiyo hospital kanyo 8 hours a week. Omoko dikata 100 hours a week. Ma CSS ma hospital kanyo motimo. Kae kaponi en pharmacist en motimo also ede mag kemo hospital kanyo. Kae dentist en mongiyo echi mag lak hospital kanyo te. Mage jo para hospital ma tie counties gi counties okuniki ji. Maga nakin no kane po 90 delay gi. Eno ka Nairobi county no ne kwa minister mura mege interns gi. Magi dakteche mo sitiegore. Emomeyo the Ministry of Public Service Commission look at the gauge of Group L entry level magi positive for check kenwa yud loch igamar gana chel prochogo 1963 nyaka sani koro wach mani gigi niki cha pesa mangeny ochakre mana kawuono ma kane minister ni obie oronje telo chimo kungo the TV Jeff Konangi live kaja no wacho ni magi manyako will manu biro gi paro mara no biro gi paro mar tago weche mag dakteche ni. Ngini samoro kae pok irwako wuoche. Ok inyal ng'e ni wuoche diyo ng'ato moro nade. Ni mar pok nodhi e internship, moneno kaka dakteche tiyo, e omi wuoyo ma abal kamano. Kendo miyo ne ok ogolo regulation maneno ka kanono manono no. To mano gima ok wanya iye, nikech mano gima dhi hinyo ji te.
To chik machielo ma be giwacho ni onego losi o loki kanyo, en inyalo kaw jo matiegore, lakteche matiegore mani medical interns. To gitiye thuolo moro kapok ochulgi. Eka koro ibiro chulgi bang'e ka budget obiro.
Mano kata wanwadhi through mano. Kana bedo posted, natiyo Nakuru dweche abich kapok ochula. Kasto pesa biro dichiel. Nimar ning'iyo ni idonjo to chako tich kasto pesa budget sako donjo tichuli pesa no. Manu wa wiyo de gimini seni kumana kagibo timo. No nyeku mandu mara shiel. Nyeku nyeku mandu mara riyo. Saani koro en, no gedi gikao, no niku baruwa teka paga shiel, SRC, mo duwoke teka paga dik. Madu wako mshara pen. Ma iso ni paro magin gwen paro magalagala. Oken paro malgero jo pen, oken paro malgero dakteche. Oken paro mar njimi oji, tiyogi motivation na hospital.
Egi moko mani kwano nwategi. Ngano makuru dua betu goro pej mondo miugo mbaka. Kwa sawa chumbaka mara mbaka kuru rumu. Kitu sama mao di ching mara dek makuru mbaka uno chalika gimo kinyago lemo mora mora. Udo onjo tu keto rumu.
Ajisi ni kakuhu unu wadhiye meeting. Tunuwa hido mana okil kama longa. Okile mana. Emu ketu nwa kaa. Tingini maano chalo longa jomono diye court. Tungini judge numiyo odogolo order. Mar joku manigi decision making ewechegi. Na wacho ni head of public service. Ni mara enema head of staff tematire civil servant. No go lo watch mar cabinet secretary mar finance ke chen mungi dilige watch mago momge no watch mar ministry CS health gi CS labor muger watch mar kotu to gi watch mar FKE koro sama bocho pa koro gi ay ngwanyo to gi lungo wa beri kor gi pin lakini sa por gi na ngwanyo ni e wan di kor gi ngwanyo
to koro gu buru bete ngwanyo nyaka karango
ah ngwanyo koro si kalo sa ngwanyo gi ni aberio wal ko ngwanyo dala biro ka wono Pod wan mo gidalo mang'eny wan kata giga ko nyanya dhi nyaka giyie ni koro wach nyaka losi.
To jopiny ma ywak ni gine magihinyore
nikech gine magihero jo gine magihero nwa kae. Gine magihero jo tele.
Jumbe wacho ni gihinyore ma lakteche onego duog hospital mondi eka koro gimany mbaka nikech jomoko bende nitiere ma nigi chwanyruok moro matin gi sirikal to gitiya tiya to mbaka bende dhi mbele. Uno kuneka unyalo tiyo to mbaka bende dhi mbele.
Ok bi dhi mbele nikech wang'eyo. Wase temo igine gitemo ndo bedi gimbaka motamano. Mwase nyaka hodo, makata wachi mayo doo golo gelo. Kuro sa nyaka wadhe ureo kwa digenga nyima. Kuro sa majo pinyo, mano yero giyo ngeo ni ya a. Wachi ni koro te, kuro nyaka wa lost pin, to wanna bet pe mundo winjre.
Okay. Yeah. Ndire wacho ni wiye gi jo lakteche ma dhi ng'anyo ka endi lakini gitem gimany kaka ginyalo ore matin. Be un gi yie mar horuok?
Wan waore kabisa. Kata kama wuoyo ni awuoyo gi horuok kabisa.
Onge mana Davji. Davji TV mos na jagoro. Akwayo ne chang mapiyo. Asiro ng'anyo margi no. To giwacho ni mondo lok ja eto wacho ni mondo mi ng'at machielo tich. Ndo luo ni Dr. Evans Kidero mondo mi tich. Udwaro ni mondo ng'ama ochung' ne duol mar thieth ma en Dr. Susan Nakumicha. Udwaro nang'o? Obed piny koso umbu dwaro nuwuog.
Nikech nitie joma osebedo ka wacho wacho. Obedo kore piny lakini en gi miriambo moloyo adier. Tingine onge gima lit kibedo piny gi ng'at man gi winjo mapiny e weche motimo. Ma en onyabedo nonyiero kodi lakini e bathu ka otimo gik mahinyo. Mani mana yudo kuome. Nimar wasebedo kobedo kode piny ndalo mang'eny. Kata higa mokalo nobedo kode ka piny madhi made par. Kwingine kibedo gi ng'ato piny lakini gik moplan dihinyo u. Yudo ka koro mano gima ber. Nikech nyono bedo kode piny. To kawuono kwa chupo yudo kare, eno uwe kodwe to kare, lwete moro ni chua mapala.
Ni utiyo gi lakteche moko matimo gik moko ma idwaro chenro mapeyo, milungu ni emergency gi dongere. Mano chenro ma pod dhi nyime sani, koso koro sani udhi kudhi chungo gi.
Asani, gichuonge gi agreement mar bare minimum services osiptende. Anyala wacho gi adier ni kapok wigi nyurumu, ngida kitema ubedo osiptala.
Kapok juma ni rumu.
Kapok juma ni rumu. Kawono ne wan gi matima ne ntiere Kenyatta, gimoko matima ne ntiere MTRH, lakini banka ne gineno ni kata gin msachigi, msara magiwe don ochoma, choma au oro ochomo nam. Neno kagiwacho ni gibe gigu kuro. Kuro wadawe ni sirikana mlo tiyadji. Ya, mundo gikao tijini, gitim, mundo giyie ni kata unegwa bedi pinyo winjiri.
To jopinyi madhi inyari.
But jopinyi ni giteko. Jopinyi kuk, wan gi nganyo, mwakitu doching teacher beach. Mado wuotho kuwuok NH, tuwabiro Ministry of Health, tuwabiro Treasury, tuwadhi Parliament. Kanti tita pelea diri maunyo kanchie inyo kumachalo gi maunyo ni, ubiro kwa duwa enganyo ni. Ni marwa di gino, olos pio pio.
Kakuru wachimu kumoti ike mbaka ni, ndi Davji. Bende tiere gikmoko achiela rea deke imekwano nwago, miwacho ni kasirikalo timonua chiela reo. Tuwanyala weyo nganyo ni mondi mondo wangini ya diri giye mondo mwabedi penyo. Ntiri gima donge lungu ni reducible minimum.
Triba,
ango mudu wa roba minyalo timu numa pio pio.
Triba, gikimandiko kage gina paga buru. Tumakuwa na gina manangwe ni kende. Mamuku ngodwa ni daktache mano olonyo kiyo. Teri mruti. Wadwa ni pesa wama gopo mageni gomar higini ya beri ono. Ochule kake chulu govi mara juro bond. Kata kake chulu pending bills, accounts. Wadwa roni health cover ni ubedie pe. Kwa wadwa wede kwa wadwa. Mundu kikuwa vitagre. Wadwa ni hospitali kubili giedi. Gima kwa mwen kikende. Kaso wani daktaji matie gore postgraduate. Okonyo mwendo tutegeo yudhiko njopini.
Kuru sani uchiko nganyo, moro machie lo kendo?
Wane nganyo sani. Wane nganyo ma
bidoke jit. Udhidhi endara kuru.
Macho kuru maara demonstration. Macho wade timo tchabich. Kasto bacha kwa timo wiki manye na pani diriyo. Opo mwede kwa di. Lakini mwagini opo digi sufuria. Nikicha pani gikimbaye bagi nyeyo jimangenye.
Kawuono nwa neno kugombaka kawuono gi jok moko mane kidienje mopogore duol mopogore mane mochung gi joma chiwo thieth. Gin be koro gichung kodu ni gin be gidhi ng'anyo nikech mago koro oting'o clinical officers, oting'o nurses, jogo te. Mang'iso ni dhod hospital idhi lora lora chuo koso koro en nang'o.
Ng'anyo wachako lakini kata gin kaka koro kawuono ng'e mane gerere lakini kata nwacho adier. Ni mar pesa modwok piny mar daktache ni kata pesa nurses modwok piny. Pesa clinical officers modwok piny. Magiodok penge about 50%. Koro lit ni NG 10 tenge lit. Nidoka kech cost of living wadhi malo. Lakini mshara matimi cha mocha. Uchako dugu mai.
Kakuru watu yuken wachmane madangi ngisi jopeni koro.
Ngisi jopeni. Wachmane thieth. And right for every Kenyan. Sama dakte choko nganyo kama. Okuwa nganyo ni kechu wanawegi. Kechu dakte ni kondiko hospital. And konyi mundo kikibedi gilaini mangeni. Konyi mundo kikibedi hospital ma private. When you take pesa ten. Iwuslo. Koro konyo ya watu manganyo ni mulo sirikal ma MP manu yero kacha. Governor manu yero kacha. MC manu yero kacha. Bila accountable. Karakere manu yero te. Manu yero ni te. Jumu yero kitegi. Ongini watu manu tizi minugubedi watu manu muhimu. Manu kene obo konyo watu manganyo ni.
Ok. Kakuru watu yukiru kama na inya Dr. Davji Atela menja guru maduo nke MPDU mane kama oe chendru maro maro duol kwa gombaka giwacha nigini nganyo kide ni nganyo mochuwele nyaka ching sirikal winjigi. Kino kiwacho ni gore ni ratero mar jopiny mondo mi in kidhi hospital tiyud thieth makare. mane mbak mane duol marinjimuga sego mbaka kae mane kamowe chindro ni marduol anjinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakuwa reguwa kocha pesa onere banyo.